ayay qoslay uruba cusub baan gaala aniga calanka iga dhaca adunbay cuntama dadkayga ka agshidan aniga calanka iga dhaca adunbay cuntama dadkayga ka agshidan